Namaskar. We are grateful to present our music on the 81st birthday of Padmashri Pandit Manilal Naji, an eminent world-renowned sitar player. We are very thankful to Murli and Madhavanti ji to present us today for this occasion. They are doing a wonderful job and we give our best wishes to both of them. They also play wonderful veena.
We will be presenting Raag Kaunsi Kanada Alap Jojara and a composition setting Dhamartha. Thank you.
Need your blessings.
Mm-hmm.
Thank you. Yeah.
Thank you. No, 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 no. Da 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 Thank you. Oh, no. Hori hori, Oh.